Hofu niondoe moyoni mwako. Amini kwake yeye Mungu, hakika atatimiza walio wanyonge wapate.
Ye mondo mewayud kinde mar lemo, walemo. Uwagoni erokamano nyasachwa, yie mondo meyo tieno machalo kod ma. Uwapie kendo wabi mondo wawinji wachni. Yie mondo menya sachwa, kanitiyo minya rumo ginya thini moro edie dalane. Tobed sane maoko bedo diching machelo enyingi Yesu Kristo majawar. Buk mar Isaiah pradega boro matendo achel, wacho nango. Isaiah pradega boro. Achiel, wacho nango. Ye mondo wakaw thuolo mondo wawinj wach matin kuom Jehova Nyasaye. Owacho ni ye mondo yudo gusu mondo isom godo.
Weso wacho niya.
Owacho nango.
Indalogo.
Ezekia ne tuo.
Kendo no heore.
Kendo Ezekia no heore.
That Isaiah wodamos nobiru ire. Mowacho niya.
Cha som gino maber kendo
Biblia swacho niya. Indalogo.
Indalogo.
Ezekia ne tuo.
Ere nga masomo.
Isaiah was on the book by Isaiah Pradega Boro is a chill.
Oh, Achonia,
Nico Achonia,
eh?
In the logo,
Ezekiel, it's a key and it's two.
No hell, Ray. Nabi Sir, would the most nobile ire?
Janabi Miluongonia Isaiah, my would the most
nobile
ire?
Moatonia,
watch on any arm.
Look, Yasayo, watch on any.
Look, Yasayo, watch
on the lamb one do need.
You want a lamb one do need.
Near Woody,
near Woody.
He might be your thaw.
He might be your thaw.
Okinikuo.
So,
Biblia swacho niya.
Owacho niya.
Kaneza kia winjo kamano.
Ezekia kano win.
Nolokoremo miyo kor ot. Owacho ni Ruoth Nyasaye niya.
Ruoth Nyasaye. A Jehova.
Asai.
Parie kaka sewote nyimi wawe. Yedi. Gimado na uo kuome. Ni parie kaka sewote nyimi. Hallelujah. Parie kaka sewote nyimi. Nitiri ukang moko maka message moro biro ni jaera. Kasa ni dang wa winji mi information chief obiro. To chief wachon wani ya. Polize moko se wok town to moko bu woka wasi moko woka era. Gise chope tie got ka etie ndara kacha gibi hiro gilo chea par. Gino e chua doji. To chief obiro to wachini wa mi udaka pato ya apenji pudu bedo. Angomo me ugo mwech. Nikete yudo information from a reliable source. Ngat mome yotien watch gikaka watch bedo. Omi useche meze kaya tuo. To njal milungo ni Isaiah mawuda mos. Ka upuo loto di uweo kod Ezekia. To kone ni ha. Information kata watchman godo. Eni ito. Nyasaye uwacho ni sani uchopo. Ka umwandu ni mone lamu ni nyitini. Mwandu wok lama jahera. Kine okang mangato lamu mwandu ne. Manunga manyasaye nuguedo. Manungat manya Jehova Nyasaye no tingo malo. Omi Nyasaye wacho nene ya. Yod tuolo mone lamu wanduni. Ne jogi, ne nyipindi. To jal no kowinje Zekaya wacho ne. Okadich kodija ote. To ngiyo koro to chaku weo genyasache. To kono Nyasaye ne ya. Parie kaka sebedo katiyo ni. Omi yono kono Jehova. Ni yi mone yao file na. Mone ngia ni file mara chalo nade. Kaka wunu Nyasaye nyalo yao file maru e dalaka. Ne mama kaki bedo. Kanya Nyasaye nyalo yao file mari. Kanya Nyasaye nyalo yao file da. Bedango yude gima bel. Manyami ya kuwa eto.
Amen.
Kanya Nyasaye nyalo yao file do.
Amen.
Yara sucho muka kaka file di chalo mama. Ne kaki bel. Iwuto. Mini moko beyo. Ne kaka gituiri ma be. Tokango dokeo tutfunde moro pedo. Give a watch any Bekanya sign a loyal friend. Dango you the witch of a bell. Nothing on your sign, man. Kadi over Dani, I'll find Wakawano. Penjaja Batini find the Chalonadi Jaira. Find what Chalonadi Sipua. Ezekia no me your corot. To Kuno Yasai. Nigi met him. Yawane find her. Morning yet to Chalonade. To Yasai Kanuelo file. To watch on the find him there. Ni wuto koda mabaya. Inye Nyasaye no gwedhi mama. Nyathini inye wapika chia. Ichago jikoro gwe. Ezekia Nyasaye no tingu malo. To chako pako go Jehova. Mama moronda alimo kwenye tindio nyol maben manye tindio do tich. Ni kade yudhe chamo puwete to kon mana chuli adi. Matesne to maok mana agonyo ni madhyang. Guwa matene to guwa matene manu wode mango maja puwanyi. Kanga homo ma polis manu guwa maduwang. Inano masiri pacho. Gima wacho ni aja hera. Kanya saye nyalugu yedi. Kanya saye nyalugu yengi imo bere dalani. Nyasaye nyalo yie gari kata piko donje dalani. Yae mama pako do nyasaye. Mondo kende ko file. To ben file. Matingo nying nyasaye malo. File manyalo meo. Kasa uchopo ni wagike po. To nyasaye nyalo temo nwangwono. Ma wakalgo do po. Nyasaye matmende akure nyigo tiyes.
Amen.
Mweleza Yesu. Tabibu wa kweli. Ata kutibu. Piga goti wewe on.